ndiyakwenzakala xa ungekhoyo kuyo le ntsunguzi nakumlambo umnyama mandikhatshwe nguwe msindisi wam 337 kumaculo esixhosa.